nakuhenza mchango.
Jerry.
Eh?
Anakubali tamimi nakuhenza.
Karembo, karembo. Karembo wangu. Mize.
Sawa.
Eh? You know bangsa wangu na yudhi.
Sawa, mateke tu.
Eh? Mateke. Ah! Ofyaho dogo, ofyaho. You less